Mhlawumbe ngakudedele wephakathi wayo ngoba ukhona la studio. Mhlawumbe 2 minutes nje. Awusoxele ngale mash esijwayele ukuthi sikubona ukuthi uyenza lapha endaweni yase Crowdfield. Indaba enkulu phela leyo. Akufanele ngiyidedele le ndaba le.
Ngikhohlwe incwadi yakho lapha emotweni.
Hayi, ngizophuma ngendaba. Yes.
Chief Albert Luthuli.
Yes.
Kwakuyinkosi president African National Congress.
Yes, yes.
Kusukela ngo-1952 waze washona ngo-1967.
Okay.
President we-ANC.
Yes, yes.
Ukushona kwakhe ngo-1967 kwathiwa ushayiswe izitimela.
Oh yeah.
Indaba engakholeki ngapha ngakithi. Esukeni mobeni zakhe esephindele ekhaya.
Okay.
Indaba engakholeki leyo. Isitori sithola kahle mufunda nakule ncwadi engiyibhalile.
Yeah.
Okubalulekile ke ngakho wathi president so 1952 kuzoba 1967 kwenzekani kule minyaka na.
Yes.
Kwaba khona i-defiance campaign leyo ukuthi abantu bathi no. Umthetho wobandlululo siyayiphula.
Kwathiwa
mathiwa abantu abangeni kulolu lwandle siyangena. Kwathiwa abantu abangeni kuleli bhasi siyangena.
Okay.
Yayihola kakhulu Chief Luthuli leyo defiance campaign. Women's March lesikhuluma ngayo amakhosikazi ehamba ePitoli enzeka ehola amakhosikazi kaKhongolose ngayo isikhathi sika Chief Luthuli.
Okay.
Aze uqala ukungena kwabakhosikazi abakolini uChief Luthuli wayekwamukela lokho
yena
encourage
ukuthi
amakhosikazi angene ebukolini.
Freedom
Charter le eyisekelo sale constitution esisebenza ngayo.
Yebo.
Leyo Freedom Charter yabhalwa ANC yayingxenye yalokho kuyona ileader kuleyo nto.
Okay.
Ngaphansi kuka Chief Luthuli.
Oh yes.
Ngaphansi kuka Chief Luthuli. Kuzoba ukuthi ke okunye iANC yaba more ngathi multiracial.
Okay.
Ukuthi isebenzisane nezinye izizwe.
Yebo.
Inqobo nje kuphela ukuthi bonke babe ngalifuna ubandlululo.
Okay.
Basebenzisana nalezo zizwe. Ekusebenziseni kwabo okungabanga mlandi ke khona ukuthi ke kwaze kwabo khona abathi hayi thina sifuna ukuthi kube ama Africa odwa. Kwase kuphuma ke iPAC.
Oh yes.
Yaphuma ke ngemela yodwa. Kodwa ke into le yamphatha ka Chief Luthuli. Okunye ukuthi Chief Luthuli ayephezulu kwakho ukuthi ngama ngabe kuthiwa kunjwani kulomzabalazo.
Okay.
Wayengalento ukuthi yebo singaba militant kodwa yena waye kulo ngoba wayikholwa.
Yebo.
Kwakukhona ukuthi lo akungabe khona ukuthi kube khona udlame.
Yes.
Wabulelwa inkululeko. Ngalo ukurecognize leyo mbono yakhe ke waze wathola iNobel Peace Prize.
Yes.
Ngo-1960.
Okay.
Le Nobel Peace Prize athume inikezwe kanti uvaliwe akwaziphuma la wangaziphuma se-Crowdfield. Mangibofika athola Nobel Peace Prize kwazi kwafika ukuthi acele alinde unyaka wonke waze walanda ngo-1961
Nobel Peace Prize. Yes.
Oslo.
Yeah. Okay. So yaqala kanjalo
ke. Ilapho ukuthi ke ukurecognize lo mholi ongaka owenza into engaka siphila kanje nje. Isisekelo sasiqale kuyena base belandela kuThambo noMandela.
Yebo.
Kodwa isisekelo esiningi even though ANC yaqala ngo-1912.
Yebo.
But ukuthi ijikebe le mass movement militant enani. Lobo leyo nto yenza ngesikhathi sikwahuli kwa Chief Luthuli naye bezwe ayibona uMandela be youth league bekhathele amanye amakhehla ayandaba amakhehla neANC.
Yebo.
Youth namakhehla neANC.
Okay.
Kwakhona ama youth kwa uMandela bekhathele amakhehla neANC ngesikhathi alanda uthule umbono athi hayi lo ngathi u militant njengathi noma emdadla
ayi phakathi wayo Sophia sizwe ixoxa ngelinye ilanga mlalelo we VibeFM ukuthi ufisa ukuyilandelela lezi inkulumo siba nazo la noma buzakhele ke phela kungena lapha ke umlandelele lapha ke uthi zakhele no mix zakhele no mix lapha ke impela ke isuke khona inkulumo njengaleyo ku YouTube ngamlandelela la kanjalo futhi phakathi wayo kwinto ozokakhulu ukuthi sithole le lithuba sibonga kakhulu nje nangesikhathi sakho ukuze ukuthi udrive usuke le eCrowdfield uthi cha akuze estudio sethu namhlanje uzoba kanye nathi sibonga kakhulu ngesikhathi sakho kezo kuyintokozo njalo ukuthi sibe nawe
ubonga mina ngokuba ubonga ukubona izingane ezincane eziqhubeka kahle kanje eqhubekani madodana
ah sibonga kakhulu.